Ndiyakwamkela ekusombululeni i-equation sisebenzisa i-quadratic equation. I-quadratic equation ivakala ke ngathi yinto enzima. Kodwa ke akuyonto inzima. Uba uke wayibona uzayiva nje uzayibona na ukubana ayonto inzima ukuyaphi. Kufuneka nje wena uziqhelanise nayo ukuze uyazi. Singathi siyiboniseke noba isukaphi i-quadratic equation. Sesifundileke ngokusombulula si-factorize. Masiphinde sizikhumbuze. Masithi sina le equation x squared uthabathe u-x uthabathe u-6 masithabathe u-6 umzekelo ozobalula. Uthabathe u-6 yonke lonto ilingana no-0. Basina le equation. Le equation singayi-factorize ngokuthi u-x uthabathe u-3 brackets umphindaphinde ngo x umdibanise no 2 yonke lonto ilingana no 0. Xa siyisombulula sikhangela u x uba ungubani, siyazi ba u x uthabathe u 3 ulingana no 0, x uthabathe u 3 ulingana no 0, kwaye u x umdibanise no 2 ulingana no 0. U x ulingana nabani? U x ulingana no 3, kwaye u x futhi ulingana naye no minus 2. Lento ke singathi siyijonge na kwigraph ba imengolophi na uhlobo. Masiyibeke kwigraph sizayibona ba igraph emengolophi na uhlobo. Uba sino f of x ifunction yethu nansi. F of x ulingana no x squared uthabathe u x uthabathe u 6. Ifunction yethu leyo. Imengolophi uhlobo kwi f nanku u f of x. Okanye wena uqhele into bakuthiwa ngu-y, y-axis, kodwa ke nayo inge-f of x into enye. Sibe ne-x-axis. Ngoku uba sifuna ukubeka le graph kule equation yethu, uba sifuna le equation yethu siyibonise ngegraph, siyabona uba ku-f of x inqumla ku-minus 6 i-y-intercept yakhe. Xa ubeka u-x alingane no-0, uzofumana u-minus 6. Izoba yigraph eme ngolu hlobo. Inqumla i-x axis kabini ijonge ngasentla. Ngoku inqumla ndani ke i-x axis? Ile besiyisolvile ngasentla, besiyisombulula. Safumanise uba into yobana zimbini indawo apho inqumla khona le graph. Inqumla ku-minus 2 naku-3. Kuba kaloku xa u-f of x engu-0 izasinika apho le graph yethu izathi inqumle khona. Uba sino 1 apha, sino 0 apha, sino minus 1. Kulapho ke le line, kulapho f of x alingana no 0. Ngoku siyayibona into yokokubana nantsi le ndawo inqumla kuyo le graph yethu. U x ulingana no 3, kwaye nantsi nenye indawo u x ulingana no minus 2. Athi khumbule uba yile nto siyisombululileyo. Mhlawumbi ngoku besisenza i-factors sisombulula le equation ngokufactorize, bungakhange uyibone into yoba siyibonisa njani na kwigraf. Siyibonisa ngolu hlobo ke kwigraf, kuba kaloku xa uthe le graf yakho ilingana no-0, le function yethu besithe ngu-f of x ilingana no-0, ithetha ukuba loo nto sikule line le yasinika izisombululo ezingu-minus 2 no-plus 3. Nantsi le ndawo le graph yethu inqumla kuyo. Siyakwazi noba ezinto sizibiza ngoba yintoni, sizibiza ngoba zii-roots zale ntoni, zale function yethu. Masijonge ke enye omnye umzekelo. Masithi i-function yethu engu-f of x ilingana nobani. Masithi u-f of x wethu uyalingana no-x squared udibanise u-4x udibanise u-4. Into obuzwayo ubuza ubana le graph yethu u-f of x, le function yethu u-f of x izinqumla ndawoni i-x axis. Uzawuthi uyenzeke loo nto ngokuyilinganisa no-0 ukuze ufumane uba inqumla ndawoni kwi-x axis. masiyenze loo nto sithi u-0 ulingana no-x squared udibanise u-4x udibanise no-4. Okanye singakwazi uba sithi siyifactorize, sizathi ngu-x umdibanise no-2 umphindaphinde ngo-x umdibanise no-2. Ngoku into oza kuyenza uzathi u-0 ulingana no-x plus 2, isixelela loo nto uba u-x ulingana no-minus 2. Sathi siqapheleke kulo mzekelo ukubana sinesisombululo esinye. Ithetha ntoni ke loo nto? Loo nto sathi siyoyibonisa kwigraf yethu uba ithetha ukuthini na xa u-x engu-minus 2 esisombululo esinye. Kulapho kaloku igraf yethu inqumla khona ku-minus kwi-x-axis. Masenze omnye umzekelo. Umzekelo wesibini, f of x ulingana nantoni? F of x ulingana no-minus 10x. Umphindaphinda ngabini u-x ngu-minus 10x squared lowo. Uthabathe u-9x udibanise no-1. Xa ndijonga le nto, sifuna ukuyenza ibe indlela elula. Noba ungayidivayida ngo-10 izoba yinto enzima. Kodwa ke masiyeke ilolu hlobo. Sathi sijonge ukuba sizathi siyisombulule njani le equation. Sifuna uba inqumla ndawoni kwi-x axis, masiphinde siyibeke. Xa sifuna inqumla khona soyilinganisa le nto no-0. Antsi ke siyibhalile ngu-0 ulingana no-minus 10x uthabathe u-9x udibanise no-1. Ngoku singezathi sisebenzise into esathi ukuyibiza i-quadratic equation. I-quadratic equation ke ithi izisombululo zale equation. Quadratic formula yethu sathi siyisebenzisa. Masithi sinale equation u-ax squared plus u-bx plus u-c, yonke loo nto ilingana no-0. Kulo mzekelo wethu ke u-a ulingana nobani? No-minus 10. U-b ulingana no-minus 9. U-c ulingana no-1. Sathi sisebenzise i-formula. Ithi u-x ulingana nantoni? Ulingana no-minus b udibanise okanye uthabathe i-square root sikabani? Sika-b squared. Uthabathe u-4 umphindaphinde ngabani u-4? Umphindaphinde ngo-a umphindaphinde ngo-c. Yonke loo nto uyahlulahlule ngobani? Ngu-2 umphindaphinde ngo-a. Ndiyayiqonda le nto ibonakala ngathi yinto eninzi, kodwa ke yeyona into irayithi ezo, yeyona formula izathi isinike ezi zisombululo zethu sizifunayo. Masibeke ke u-a endaweni ka-a. U-a sithe lelanani lisecaleni kuka-x squared, u-b lelanani lisecaleni kuka-x, u-c yena ungubani? U-c lelanani lingena-x. Masiyenze ke sisombulule le equation. U-b ungu-minus 9, so xa sibeka u-minus 9 nomana u-a yena ungu-minus 10, u-c ungu-1. Masibeke ke u-b endaweni yakhe. Siyayazi uba ungu-minus 9, sizawubeka u-minus sibe no-minus 9 plus okanye uthabathe i-square root sikabani? Sika-b squared. Siyamazi ke u-negative 9 xa umphindaphinda kabini uzosinika u-81 o plus. Uthabathe u-4. U-4 umphindaphinde ngo-a. U-a wethu ongubani? Ongu-minus 10. Masimbeke. Umphindaphinde ngo-c. U-c ungu-1. Ngoku uyahlulahlula yonke le nto ngo-2a. Xa uyihlulahlula ngo-2 umphindaphinde ngo-a sizoba no-minus 20 xa uphindaphinda u-2 ngo-minus 10. Ngoku masijonge, xa uphindaphinda u-minus no-minus uzoba no-plus 9 plus okanye minus i-square root sikabani? Sino-81. Uthabathe u. Xa uthabatha i-negative uyiphindaphinde ngenye i-negative uzofumana into e-plus kuba sino-minus 10 xa uphindaphinda i-negative ezimbini. sizofumana into e plus engubani plus 40. Yonke loo nto uyahlulahlula ngubani ngo minus 20. Ngoku into elandelayo kuba udibanise u 81 no 40 sizoba no 9 plus okanye u minus square root sikabani sika 121. Yonke loo nto usayohlulahlula ngo minus 20. Ngoku into elandelayo square root sika 121 ngubani singu 11. Ngoku sizoba no 9. Mandukubonise uba nantsi le nto iza apha xa usuka kwelaa ndawo. Sizoba no 9 umdibanise okanye uthabathe u 11. Yonke loo nto uyahlulahlula ngo minus 20. Ithini ke le nto? Sizoba no 9 xa kuba sithe plus okanye minus. Loo nto izawusinika u 20 umahlulahlule ngo 20. O minus uzosinika u minus 1. Ileka plus sithathe eka minus. Eka minus sizoba 9 thabathe u 11. Yonke loo nto yohlulahlule ngo 20. Izawuthi isinike u minus 2 umahlulahlule ngo minus 20 olinganayo no 1 umahlulahlule ngo 10. Isinika izisombululo ezimbini. Uba sifuna ukuyibeka kwi graph le function yethu sathi singayibona into yokubana le graph yethu inqumla i-x axis kabini kuba kaloku sibeke i-equation yethu yalingana no 0. Izinqumla ndawo izinqumla ku minus 1 naku 1 umahlulahlule ngo 10. Sathi sizenze ezinye eminye imizekelo ngexesha elilandelayo. Engos ndaphinde ndidibane nani ku part 2. Engosi.